Namaskaram. We are Riti and Roma Sriram. We learn Carnatic vocal from Vidwan Sri P.B. Srirangachari, and we also learn Carnatic violin from Vidwan Sri Anyampatti G. Venkatesubramanian. Today we'll be accompanied on the Mridangam by Sri Venkatesh Shankara Narayanan, who is a disciple of Vidwan Sri M.S. Parameswaran.
We would like to thank Sri H.L. Kumar, Kala Prashala, and Sri Subramanyam Ramachandran, homage to Mysore Vasudevacharya Facebook page, for providing us with this wonderful opportunity to present this concert as a part of Margari Sangeet Utsavam 2022.
With the blessings of our Kuladevam Sri Vadubu Ramar and our Gurus, we start the concert with a Varnam in the Ragam Malavi, a composition by Kolkata Sri K.S. Krishnamurti.
Sari Gama Madani Sari Gama Ni Sani Dani Pamada Nanga Sundara I ترجمة شردي بندنا نتسيك رينا شردي Like Yeah. Da 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 Sani da pa da ni da pa da pa ma ga ni sani da ma pa Da 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 da
கமலம் பிரபத்யே ஜகதாச்சாரிய ஸ்ரீராமானுசன் பாத
நம் ஆழ்வார் பாதத்தை
Shabad gayo,
Prashala and the Facebook page Homage to Mysore Vasudevacharya for providing us with this amazing opportunity.
We also like to thank the members of the audience for motivating and supporting us.